Yesu na wira gukunda iyuri muri bazo ushore wehoza mahoro ibwiri byawe byose na wiyime nibanga niya kuvira ubusaha oya niya kuvuga ugiye oya sukwiteye inshuti nziza cyane
Yeah, you must say, yeah.
You get it, you're not cool,